Habarini za mchana. Good afternoon. Okay. First of all, kwanza kabisa naomba nimshukuru Mungu